Nimeshaisha ndio wanakuja. Ndio maana pia wanashuhada mama.
Thank you.